Namhlanje kahle kahle ngenzela undudakazi wami uMinenhle okuyena unkosazana wala ekhaya umemulo wakhe. Umemulo keke osho ukuthi intombazane maye sifike esigabeni sokuthi sikhulile. Kusiko lwesiZulu lokuyikhulisa ngokusemthethweni nangokusiko. Ngokwenze njalo usuku zama ukuthi into zayo ziphumelele kahle ingabe nazo ihibe endleleni. Ozoba ukuthi mhlawumbe usiko luthile azange ligcine.
Namhlanje usuku lami lomemulo usuku lokukhulisa olubaluleke kakhulu kwintombazane yomZulu eyiphathe kahle. Ngiyajabula ukuthi nabazali bami bajabulisile, ubaba bona kubalulekile ukuthi angenzele angigcinele usiko lami. So ngiyabonga kakhulu, engathi ngingaqhubeka ngidlule phambili ufike kwesinye isigaba ekumele ngifike kusona uma kuwukuthi uNkulunkulu uyangibusisa.
Ke uma besefike futhi kulesi sisigaba suke sesilindeleke ukuthi ayi nayinkomo-ke phela sezingangena phakathi kwekhaya. Loko-ke suke sesithi-ke cha ntombazane noma singakuniki iqholo ukuthi wenze noma kanjani, kodwa-ke zama-ke manje ukuthi ufocus impilo yakho ukwazi ukuthi uyenze ibe lento oyoyijabulela.
I really am very proud of her. Uthana ukhule wayiphatha kahle kwaze kwaba manje. And I hope ukuthi yena azoqhubeka iphathe kahle because ngempela nje bengithi nje wonke umuntu obhekela kuyena. Sonke sibhekela kuyena.
Bheka abantwana abayi-5 vela kuSimakade nesithelo sesisu singumvuzo. Banjengomcibisho lesandleni seqhawe, banjalo abantwana bobusha. Ibusisiwe indoda emgodla wabo igcwele bona, bayokujabha lapho bekhuluma ney'hla zabo.
Inkanyamba khona siyankqonqoza, inkamba ngezisu, inkamba ngezisu, udongo lami impela siyathuka.
Ngiyakubongisa ukuthi abazali bakho were actually able ukuthi bakutshengise ukuthi le nto yenzayo yini. So engathi ungaqhubeka kanjena, ngifisela konke okuhle. Ngiyabona umcimbi wakho ukuthi hayi uhambe kahle.
Uyingane elalelayo, uyingane esizwayo, umina akaphenduli. Mumtshele into nongabayithandi, akapheshini. Ulalela leyo yinto kuphela esiyishoyo. Kuze kube mhlampe ngelinye ilanga-ke mhlampe esebhodlile noma sekunjani afuna ukuzwa isizathu. Ukuthi nene ma usho kanje ama wawusholo ini. So siyabonga kakhulu 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 ke ukuthi abe umuntu
onjengayo.